Please welcome our brothers and sisters from the Kingdom of Tonga.
Yale na wa ngai mai I tonu yale tatu au fafifina mai le motu o Tonga. Fisi to tele lau lau siva le sinima lau malanga le mai Tonga. Fisi au fai lau malanga.
E tonu spului vai fans folu lau fai usui mai malo Tonga. Wa vea masui o le malo Tonga I le faalinga fo I o taleni ma anga nuu tu maanga I fanua. Au le lei fo I tamaita I mai Tonga pe ono tau tanga I atu iai.
You're viewing the delegation from Tonga.
Malo lelei.
Malo lelei.
Yeah, siapo le na atunu.
Le
me alofa le na asui mai Tonga. Le atau awat foi I le faltua le fion el kobana. Tolus puluiva le aufaio elato, wabe amsuyo le malo Tonga. Falling alone full of Pacific, the American Samoan. Tangai Maile, Tele, Male, Matam of your foil. Le siapu nga o siya lama mail malo Tonga.
You're now viewing a very large tapa cloth, a creation of the participants from Tonga.
Le o ete malam lama tele ilanganu o Tonga.
Le ai fa le mam lama le tele, pa umene te mam lama yo siapu iya.
Tired?
Malo elele Tonga, fehe ake, malo aupito.
Thank you. Yo malo apito tonga, malo apito. Ia fafitai tonga. Malo apito.
Y el Nahua, Maya, le fascifian a Fessi, un milena, el tato uso muy tonga, mata no fie fue el lato fascifian.
Malo al pito.
O le tawa luma le fatonga. Oh, ay, uli la uli, esto todo en el mundo mundial. Taupo uma la
uli.
Taupo uma, te maita a yelo.
Ven a luma.
Table, la mesa es en la tele, malanga no Samoa. The performance from the kingdom. Tonga, there's about 39 of them, just completed a beautiful performance. We believe the large tapa that's being spread in front of our audience is their gift to the government of American Samoa. O mai ale fafifianga le malo Tonga, sui mai le fafifia to tolus fului mai le fa. Na wa mai a ole tertununga ole sia putele le na na o sia la mai a au ai ta ai mai to please welcome